sitaki itakutu fia na haya intawedi lana kulu haja kwesi ashanana biga jena taki Shanana biga jena taki anabiguna leita haleluya ashani to kwesi leyana kwesi bitaki lel abad anabiguna leita Sibu itala Ashanita kwesile